baby, why unkolela?
Yeah.
Why unkolela?
That's a boy.
Kolela.
Timbani.
Baby, why unkolela?
Baby girl.
Unkolela.
Ngeyi kumi choma kufana na me.
Unkolela.
Chikubusha Thabza.
Baby girl, when I unkolela, choma kufana na ngeyi kumi. Hey, ungei kumi. Cause why baby girl unkolela? Diri chomi yakufana mi ungei kumi. Hey, kamzuku utarila uri.
Opportunity comes once in a lifetime. Wana chance akunpuntisa mayikange sitiris. Asukuniki problem na loko unkolela. Vutomi bya wena ku control na loko njolela. Loko van'wana va ku propose paper ni nga pfumeli. Na loko uri na vamhana we mani nga tshuneli. Kuza ni va hlonipha hi ri free. Na loko ni ta ku chekeni na ku kona baby ni kuma ku ra hi ri 3. Kasi ntweni lavan'wana va mani u ta una muna una secret mara hlamulela phone xihundleni. Rirhandzu ra le xinyamini to fake promises and feel comfortable loko hi ri 2. Baby na xirhami. A no tamba ni sa irifri loko ngena ntsingo lo no kudavula swifuwani kuma swaku hamba ni sa impilo. U ta n'wi lava lwa nga ta khoma kahle. U ta n'wi secha misava hinkwayo mara baby u nge yi kumi choma ku fana na mina.
Baby girl when I want kolela, choma ku fana na mina u nge yi kumi. Hey, u nge yi kumi. Cause why baby girl unkolela, ni ri choma ya ku fana na mina u nge yi kumi. Hey,
loko no kuseka na switochani swa wena swa miri swi nge he tirhi swi nge vi busy. Ta n'wi kuma n'wana mara ku rivala me swi nge vi easy. Mhaka leyi ndlaku a wu swi voni ku a yi fair. U ri u ni rhandza mbilu mara mbilu ya wa yi care. U lava love back tirhisa your own voice. Ku fana loko ni jikela u tirhisa your own choice. Ene swi le ka me u kuma yes kumbe no. Mbilu ya me yi na robot yi na stop kumbe go. Swirhawu swi teki wa wu ni endla ni va crazy. Ni ku treat-a like a lady ni ku pita na ma baby ni chuse we. And just because u ome nhloko se ni lose we. Byela me ni ta ku tshemba njhani na ku ku endla my future wife. If u ta nhlupha u ta destroy my future life. Lava u ni pfuna ku photocopa first born. Munhu wa jaha ni n'wi vitana first gone. Baby u nge yi kumi choma ku fana na me.
Baby girl when I want kolela, choma ku fana na me u nge yi kumi. Hey, unge kumi. Cause why baby girl unkolela? Niri chomi ya kufana me unge kumi. Hey, kamzuku utarila uriwa.
Kuva nu kuma kahle baby swi vangela pressure ya ku nga ni rivali. I'm about to forget for you, start to accept the fact ya ku ni nga kuma un'wana. Mara ni nge gangi swin'wana cause u ta vuya back. And apology accepted, it was expected. Loko wo nyangata is rejected. Fana na call, mbilini ya menga ku raha u huma fana na ball. Ku khanga vi na ref, u endla strikara ko u kala coach. Ku tshika mavelexin ya mani baby u kala torch. Mbilu ya me yi broke, yi tlha yi va broken. U ta ba yi stroke, xi tlha xi va stroken. What is the meaning of ku jolelana? Ngwe yi hlamula karhi u tsandza ya simpulo ya ku kholelana. Ndlela timbirhi so hlawula ya we. Wa tshama kumbe wa famba mara u nge yi kumi choma ku fana na me.
Baby girl when I want kolela, choma ku fana na me u nge yi kumi. Hey, u nge yi kumi. Cause why baby girl unkolela, ni ri choma ya ku fana na me u nge yi kumi. Hey, kamzuku utarila uriwa. Baby girl, wa tiva ni ku rhandza ngopfu wena. Ni ku nyika kwa swi wena. Every time ni ku tisa ti-call wena. Loko ni hleketa hi wena, mbilu ya ma yi nga tshamiseki baby. Ni ri chomi ya ku fana na mina nge yi kumi. Baby girl.